Haya, kazi yetu sasa. Madueke.
We are Chelsea!